Yesi nohlonze TV inethulela uhlelo sikhange ikezo TV show ulethulelwa kumzothule Shembe DJ Bonyabonya no BGK Mbuyisa isinqa sika nodoli kusukela kwisonto lokuqala konyaka ayo 2022 yezomdabu amasiko nobuciko ngena ku YouTube njengamanje uklikhe ulike yesi nohlonze TV.